Penny Beshe, a war and crying. Ghana for one baboon, don't do a nagi tree, a coquam and kuma circle, I know a war and craha, or brass ports, a whole and a year demonstration. Nani nada and a set of mino, a jija, a titty upon some near monk ye, ain't the abano and shena one fixing. And baboon a dimutin to my bar. No more answer more a kaya and a so woo won't quenqua. Or don't bet me a ye abwasha my gun, a ye yen no more ye. Omuse si ane sadi ane ma si el kroni ya nye ya wu ankasa. Ama nye ma anye ya dachi bini gana mebunu ye bedi ya dokro kwa enu entino. Omu fi ntema abure shio amu mwini abre akache abano se. Wanche no siye siye gana wamu ejuma ne mebunu enye binye. Ene gana mebunu na mbachiri bachiri omu kwa bonu mwenye abuwa diye di. Akwa nkwa enu yasina mema etie tunte. Ena emazo su sebi. Omu eso yomu na mbachiri bachiri. We nada etire se enye ma enko yi. Ama sika mwa ayedina frapati enye sika. Gana mebunu boto mu akọ atwe na tese hia yempa ye de ensa esi ebotu masi kwense so kenkre kenkre enti enam so masese niema aye din 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 de amọ munti no amọ kasa de akyere aba no se wonhwe na wonya niema ye amọ chirema no msi asem nokra ye ntu sabi ena asema ehia ne yemfa so mo batan amọ eka mo mampenye kufu adu na aban atibise bebi ọma no akwa akodu na gina mabofu achi enti wonhwe tutu niema ye ne ye ho entoye enye npp nye ndc enyi wotwe nyi adoa ye de ka magana mpenifo se eniema mu yɛde pa ɛmɛbrɔ mu gyi twi ɛkɔ kwa me nkoma sɛ kɔ yɛ yɛkyerɛ no ɔmo de kɔ gya bɔ mo ɛsa ɛsa nwum ɛna no ɔmo ɛto kyerɛ mu sɛ ɔmo ni abrɛ ni brɛ nsɔ gya sɛ mɛ nka Ghana mabunu ahye adane ɛnsɔn enti ɛno ayɛkyerɛ no mo kasa de akyerɛ ba no sɛ ɛne mamu ɔde wɔhwɛ no wɔsiesie na yɛ ho ɛntɔ yɛn ɔpɛnyina